hari kirori kanaka cy'ubuzima bwa misi yose busanzwe atari iby'Imana, hari umuntu yambonyemo yambonye muri show naryohewe natambye
cyayagiye muri karaoke
parega voila. Hanyuma uyu munsi agaca mbona kuri kamera ntindakijijwe ngize gute uyu muntu arashaka kuvuga ati
nawe
kandi ejo wari muri ibi.
Ibihe nk'ibi biba bikenewe kumenya ibyo umwami ariko arahishura. Rero turi hano kugira ngo tuvuge ubukuru bw'umwami, tuvuge ineza y'Imana, tuvuge ukuntu Imana iri kirigaragaza mu buryo budasanzwe.
Yes, bakunzi ba Yagate TV, reka ndabaye kazi magenda bashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Wabera no mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi, wabona muri diaspora, ndakubwira ngo back up son and don't give up. Yes, iyo ntambwe ikiganiro ngo ndakubwira abantu ngo nimucike intege, kuko gucika intege ni intambwe mwisubira inyuma, namwe murabizi. Nimba udashaka gupfukenye, kora kandi udacika intege. Ushime n'Imana aho ugeze, reka hari abantu badashima Imana kandi ari barashikanye ku bintu bikomakomeye. Murabizi ko muri mikro kuri mikro za Yagate TV muri kumwe na Minion behind camera, haba hari umu cameraman abikora neza nawe bamwita Kagaga. Yendi gare bangoma ndabahesho, so mwamaze kubibona imbere ya kamera, hari abantu beza aha ni buryo ntari ni bubamfu. Iburyo bwanje hari umudamu mwiza, ibubafu bwiwe hari umusore, sinzi ko ari umusore, nugenda mwisi umudamu, sinzi ko ari umudamu cyangwa umukobwa. Guys, nawe araza kutwidondora mwiza cyane nk'uko mubibona. Rero ndatangura ndabaha ikaze, bava ngo ladies first.
Ladies first.
Reka batwidondore hama tuganire tuzinanye mu idondoro abakunzi ba Yagate TV. Karibu cyane.
Murakoze cyane. Nitwa Marceline Munderere, nkaba nsengera muri Amazing Miracles Church kandi ndakijijwe.
Amen. Twajanishije hanze, twaze kundabibonye ubunyene, twaze kujanisha.
Wow.
Okay, ibubafu bwiwe hari uyundi musore cyangwa ntiyatubwiye ko ari umupapa cyangwa ko ari umumama cyangwa yo?
Ndumumama.
Okay. Babana bangahe?
Babiri.
Okay. Ya, ibibafu bwiwe hari ubundi mupapa cyangwa umusore nawe mubona ko asa neza cyane, turabasabye mutwidondora.
Yesu ashimwe.
Amena.
Akazina nitwa Niyomwungere Jean Claude, sengera mu ishengero rya Amazing Miracles Church riri mu Kabondo, munsi ya Ecole Belge. Niho dusanzwe dusengera. Hama ikirenze ibyo, umwana w'Imana ndakijijwe. Mubajije muti mbega n'umupapa cyangwa n'umusore? Ndi umusore. Mbwa kandi yimirije kuba umupapa.
Oh la la, amasime cyane cyane rwose. Ya, mwabyumvise ko twatumiye abantu bakijijwe. Iyo dutumiye abantu bakijijwe rero, muba mubizi ko hari ikintu gikomeye tugiye tuganire cyangwa tugiye tuvugane ko yaba ari deba cyangwa tukaganira mu buryo bwiyaguye, mbega gakiza niki n'ibindi nyine byinshi. Imbere y'uko dutangura ikiganiro nyezina, mwavuze ko musengera mu isengero ryitwa Worship Miracle
Amazing Miracles Church.
Okay, umwungere ni nde?
Murakoze cyane. Umwungere wacu yitwa Pastor Edmond Nkengurutse. Ego.
Okay, karibu cyane rero kuri Yagate TV, mwumve mwisanze cyane. Turahera ukuntu duca ku kibazo cya mbere. Iyo umuntu avuze ngo arakijijwe, abashatse kuvuga iki muri rusange?
Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Icya mbere, duhaye ikaze abariko baradukurikirana. Turi mu mwanya mwiza, twovuga yuko by'ukuri umuntu wese yaba aradukurikirana aze yitonda akurikirane ino ntuze yose, kuko izo mugira ikimazi cyane. Icyo kibazo mumbajije ati mbega iyo umuntu avuze ko akijijwe abashatse kuvuga iki? Ni ikibazo cyiza cyane, abenshi bigora kwishura cyangwa kumenya iyo atarose umuco kuri ibyo bintu. Ariko iyo bavuze ko umuntu akijijwe, ni umuntu aba yaravutse ubwa kabiri. Vuze kuvuka ubwa kabiri ni umuntu igihe kimwe yoba yarafise ibintu kanaka ariko aragenderamwo, ariko agafata ingingo yo kubiheba bifatanye n'uko yumvise ijambo ry'Imana. Kuko ukwizera kuva kukumva, rero igihe cyose yumvise ijambo ry'Imana akumva yuko ivyo yumvise ubuzima yari karabaho butandukanye n'ubuzima yumvise umwana w'Imana bwizwa kubaho cyane mu ijambo ry'Imana ni hamwe hacamuza mu ijwi ry'ukumva ati buginzira naye ko ndafata siyo reka mfatiye inzira agacha yaturisha kanwa kiwe akavuga ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bwingo bwiwe guhera iyo saha abacitse umwana w'Imana ego
katubaze ku ruhande rwanyu naho ndama nimba taje mwongera ko kucyo yavuze ko umuntu akijijwe ibyo yasiguye abantu bavyumvise canke nimba namwe taje mwongera ko akantu yavuze hari akantu yavuze ngo abahebye inzira Jean yahoramo kera akizera nshasha akakira Yesu umwami hamakabati ibintu nk'ibyo mwebwe namwe hariho umuntu ubunyina ariko arabaraba ewana mbere nashaka yabi ikiganira hihayi yaborewe ewana ibyo muri ko muravuga se nk'utabitaro akavuga ati ha ibyo je by'Imana sha n'ibyo abantu bagerageje basi bari no mu nzira yawe nayo jongira ngo ntinanyibuka hariho umuntu yemereye gukizwa n'undi muntu atavyemerewe bivanye n'ibyo yakoze muri kahise
murakoze cyane hama agakiza na ka bose ni ku bantu bose hama tuvuze gukizwa hari higihe abantu baca babibona mu rundi ruhande bakibaza ko ari ibintu bigoye bariko bakibaza ko ari ibintu byo gushiramwe ingufu canke gushiramwe ibyiyumviro kuma indinga cyane ariko twishimikiza ku ijambo ry'Imana burya ijambo ry'Imana rivuga ngo ni waturisha niwizeresha umutima wawe ukaturisha kanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami uzokizwa nta bintu birebire nta maformule yandi egome biragukura mu buzima kanaka bikagushira mu bundi buzima kanaka ariko ahanini nta nguvu zawe ziba zirimwo bisaba gukora ico kintu gusa cyo kwizera ukatura ugaca witwa yuko kijijwe ibisigaye byose ubisanga indani mu rugo hariho ubuzima bawe injiyemo ibikurikira ubisanga muri ubwo buzima nyene ugenda urahura navyo ku munsi ku munsi murakoze
no kuvuga ngo no muntu yisha abantu igihumbi banarenga no munsi yo kizwe babariko
cyane gose
eh guys nta mpamvu yo kwiheba rero
nta mpamvu yo kwiheba umuntu wese ukuri kose ukusa kose Yesu aragutegereje arakurindiriye arakwakira ego cyane
amen reka nsubize ikibazo kuri Claude uyu munsi ni mwaje ngakubwimvo nibaza ko igituma tugize iyo introduction no imvo y'ikiganiro canke icatumye tubatumako ni kugira ngo mubwire abantu igikorane mufise nashaka mubwire mu buryo bwiyaguye kuko hariho umuntu yokumva kuko tubahaye novuga nk'iki nk'intangamarara canke tubabwiye ko ari wo kwitinya kuza kubera ko ibyo yakoze ari byinshi peut-être ibyo yita byinshi entre parenthèses ya kwagoma mutubwire kubw'igikorane cyane kuko hari abantu batarabigana ndabazi bashiza ku munota w'icumi baca bakupa nashaka ko tutobiteba ko ari byo duherako by'igikorane cyane yes
murakoze cyane ariko nagira ngo imbere y'uko mvuga ibijyanye n'igikorane cyacu ngende ntanze umuco kuri iki kintu mwarimo duhereye kuko ni cyo gikuru cyane arahejeje kuvuga ku majambo y'Imana kuko burya tubeshwaho no kwizera abaroma ku buryo n'umuntu yaba ari kadukurikirana ashobora kuba afise bibiliya
imbere yiwe
ashobora kuraba mu baroma 10 ku murongo w'icyenda n'uw'icumi haravuga ngo kuko niwaturisha kanwa yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa bisigura ngo ni keri karavuga waturisha kanwa aho hama ugaheza ukizeresha umutima ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza mu bwingo bwawe ugaheje kwakira agakiza ku murongo w'icumi bacavuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka barashyiraho utuburungu tubiri bagacavuga ngo kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza nibaza kwiri ijambo gisobanuye aho umuntu ashobora gutahura ati mbega ukizwa niki n'umuntu aba yakurikije iki ijambo ry'Imana rivuga ntarandiriye aha twaje hano kugira ngo by'ukuri dushobore kumenyesha ibikogwa biriko birabera mu ishengero rya Amazing Miracles Church by'ukuri turashimiye mwebwe nyene mwaduhaye kano kanya kandi twizera ko n'abari ko baradukurikira ku mpande zine z'isi z'ukuri ibihe nk'ibi biba bikenewe kumenya ivyo umwami ari karahishura. Rero turi hano kugira ngo tuvuge ubukuru bw'umwami, tuvuge ineza y'Imana, tuvuge ukuntu Imana iri kirigaragaza mu buryo budasanzwe mu ishengero rya Amazing Miracles Church. Nagomba imbere yuko mvuga ibikorwa ariko biraberayo kuko twaje kuvuga igikorane kizoba kuri wa gatanuza itarike 27 gifatanye no guhimbaza. Citiriwe Amazing Worship. Reka dutange ijambo novuga nka teme y'uwo munsi ifatanye no guhimbaza umutima wo guhimbaza kugira ngo tuvyinjiremwo abantu batahuye ivyo turimwo. Reka tuje muri Jean 4 Yohana 4 ku murongo wa 23 kugira ngo ce ninjira Yohana 4 ku murongo wa 23 haravuga ngo wari ku gihe kiza kandi kirashitse niho abasenga b'ukuri bazosenga data mu mpemu no mukuri kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Aha turumvamo yuko abasenga data mu mpemu no mukuri ariko ugiye gusoma ayandi ma version aha bavuga gusenga baravuga guhimbaza abahimbaza data mu mpemu no mukuri ngo kandi ngo data arondera abantu bameze batyo bisigura ngo Imana ni nkaho iri kirarondera abantu bahimbaza data mu mpemu no mukuri. Twaje hano rero kugira ngo tumenyeshe abarundi n'abarundi kazi, tumenyeshe abantu bari hanze y'igihugu baba ba diaspora n'abandi bose batandukanye kuko turazi yuko urubuga rwanyu rukurikiranwa n'abantu benshi. Turabatumiriye cyane kuza muri bino bihe umwami ari karahishura mu ishengero rya Amazing Miracles Church vy'uguhimbaza kuko ari abantu ba twaje kugira ngo dutange umuco kugira ngo mpe mugenzanje nawe ashobore kugira icyo abivuze ko twaje kugira ngo tuvuge uyu mutima ufatanye no guhimbaza uyu mutima wo guhimbaza abantu benshi ntibarawutahura mugabo reka dufatire ku karorero kamwe turazi umuntu Bibiliya ivuga Pawulo na Sila ukuntu babayeho babohewe ahantu bari mu ibohero. Bibiliya usomye neza irakubwira yuko bari ahantu bari bugaranywe kumbure batashobora kubona ukuntu bokwikiza bonyene. Mugabo uri kurasoma Bibiliya iravuga yuko muri bo komsi bari babuze umuntu yoshobora kubakura aho hantu ngo haca habazamukamwo indirimbo habatangura guhimbaza muri uwo mwanya bagihimbaza ngo batangwe kubona iminyoro yari baboshe ibavako babohoka. Nshuti yanje nawe mukundwa wo uri kurankurikira nagenda kumenyesha yuko ukuzobana natwe ushobora kuba utaboshwe n'iyo minyororo ba Pawulo na Sila bari baboshwe ukaboshwe n'icyacu ubusambanyi uboshwe n'ingeso kanaka yarakunaniye guheba za witeze igitangaza za witeze kubohoka za witeze yuko ukiri muri ico kibanza nyene ivyo nyene birashaka gukamangana ntusuye no kubibona. Rero kwari ukubabwira yuko vyukuri umutima dufise no guhimbaza ariko inyuma y'ivyo za ufise ugutahura kanaka ntuze nk'umuntu aje guhimbaza bi umengo nyene aza guheza guhimbaza
muri aje guheza umunsi
ariko za mbere binagushobokeye je numva none nakubwira za wateguye nahantu ivyo umwamukeneye kwagukorera uze ubifise ahantu kanaka ndakwizeje yuko inyuma yo guhimbaza inyuma y'uwo munsi uzodushingira intahe. Murakoze cyane.
Kuruhande rwawe naho nibaza ko yogira akajambo bitubwiye ko muga muri rusangi nayishaka kumenya hari abantu bavuga bati ibintu by'ama déplacement marona muri iminsi ibintu byoroshe mbega nta ko numushira uburyo bwungira abantu bwo kwideplaca kugira ngo umwe wese naho yideplaca mukongeyemwe mubona gute.
Murakoze cyane icyo ni ikintu ciza kandi nibaza ko turiko turakorera ko kuko turazi yuko hari umuntu yipfuza kuba muri ico kibanza ugasanga bamucarama wunda bahehe akavuga ati hari ahantu nzohashika gute
na cyane cyane ko tari muri centre ville
je nibaza yuko mu mpera ya emission nibaza yuko vyukuri turaza gutanga nimero yacu kugira ngo abantu bose bazobifuza kuza muri cyo gikorane bazoturondere hariho uburyo bwiza uzobaho kugira ngo dushe kubafasha ukuntu boshika muri cyo kibanza murakoze cyane
yaje akunze yarumva ko ndabarije ibintu byose kugira ngo ntihagire umuntu kuko n'umuntu hari abantu bagira ikibazo bakavuga ati yaje sinogenda hari ahantu nta buryo bwo kwideplace afise mwako ari n'uburyo bwo kwideplace ngene bizogenda ndumva ari sawa nge tugaruke gatoya rero sasa eglise yanyu ni eglise yasirikiye cyane ku mbuga ndabivuge ndabibaze sinzi ko
bivuze
muri rusange ni eglise yasirikiye ku mbuga iri kiravugwa ko ibintu umunyagihugu ariko araba YouTube kandi ashobora kuba yarabonye n'ibintu byavuzwe akava acitse intege muri we mbega muri rusange iyo duhimbaza Imana twemerewe kuyihimbaza mu buryo bwiyaguye canke mu bakozi b'Imana haremewe kutumvikana hagati y'abakozi b'Imana umwe canke umwundi ikibazo sinzi ucishura hagati yanyu
murakoze cyane reka ndacishura je nkifise kamera mwajije ikibazo cyiza ati mbega iyo turi ko
twarabibonye turi byashaka kuvuga nubwo no bi develop
sinzi icyo washatse kuvuga ariko reka ndabivuga uku nibaza ko hano twaje gutumira abantu baza kwifadikanya muri cyo kirere cy'amashimo ibijyanye no kutumvikana ahubwo twaga dukebura umuntu wese yo bafise icyo yo bapfa na mugenzi we imbere yuko aza muri kino gikorane cyo gushima Imana nibaza yuko by'ukuri bibiri ravuga ngo ubanze witandukanye na mugenza umubanze muheze witature icyo mufa nawe mubanze mu gitunganye hamucubona kwegera imbere y'Imana bisigura ngo uzi imbere y'Imana atagasembwa ufise rero novuga ngo umuntu wese ariko adukurikirana yo afise icyo afana mugenzi we murondere mu telefone ari pardon musaba imbabazi ari ibintu mugirane mubanze mubiheze hama ucuza kugira ngo vyukuri uduze iryo shimwe kuko ati umuntu wese afise amashimwe y'Imana yamukoreye murakoze cyane
anyisega mana ntacemba n'ikindi kandi ndakwisha mu mpera microphone anyise mu buryo bw'ubwenge muri philosophy iteye ubwoba madame nagomba ndababaza hari kuko iyo sije nari nagarukanye kuri mwe gukora imwe mwishuri ikibazo kigira kabiri nashaka kubabaza hari umuntu uno munsi ashaka kuza mu gikorane sibyo mugasanga arashaka témoignage mbega iyo umuntu avuga ngo yarahindutse yarabatijwe mu mazi menshi yarakiye Yesu nk'umwami no mukiza niyihe difference y'umuntu akibirimo uno munsi atarabitahura n'umuntu avyicayemo uno munsi ariko abigira ubuzima today nejo hahise kuko mu munsi azuka afite imbono yiwe uri mu byafite imbono yiwe ibyo mubwira by'Imana hagata yisa hayi witaragira ntabwo mubwira ngo atahure no muntu yakirirwa afite imbono yiwe avuga ati okay nanje afite imbono nazi iyo turirimba hari ge turirimba ngo kera mu bugingo bwa jina rakekeranya ngo cha ngo kera nari numva ko mengo niho narinde je nk'umuntu ari mu basketeze nari numva ko ndenze niyo vision nari mfise mugaro vision ofisi no munsi niyihe difference wewe wowe urivuga kuko bune turiko turavuga abandi iyo difference uvuga ati imbere yuko nkizwe nari imeze kuhama uno munsi ndabyicaye nkomeze gutya yewa nandi témoignage reka ndakwegere
Imana ishimwe cyane
amena
ndagomba gushaka kwirinda kuja hanze gatonya y'intumbero turiko
ego
ariko kandi ubajije ikibazo ciza cyane kirangarukana ku ijambo nari navuze rivuga ngo mugakiza nta formule zirimwo donc formule sinzi ukuntu no kivuga mu kirundi ariko nta bintu by'ubushakashatsi birebire birimwo ariko ni cyakindi ijambo ryavuze cy'umuntu yizeye yizeye ibyo yumvise mbe kwizera kuva hehe ukwizera kuva ku byo twumva bivuye mu ijambo ry'Imana urabyumvise ibyo bintu by'umuntu canke by'Imana yitwa Kristo Yesu Kristo urabyumvise hanyuma urabyizeye umaze kubyizera rero waturishije akanwa kawe yuko ubyemeye ubyinjiyemo ubyizeye nyine urabyaturishije akanwa kawe muri ico gihe urakijijwe rero wewe ico gihe wewe nyene uri le premier témoin niko novuga donc uri igishinga ntahe cyambere cemezwa ko ibyo bintu byakoretse iyo ni ntahe yawe ya mbere ikwemerera ko bakijijwe rero ntibikenewe ko urinda kuja kurondera icabandi bakwiyumvira ko canke bakuvuga ko nkakaro rero uyu munsi turi Friday turi kwa gatanu dusipoze yuko ejo kuwa kane hari hahantu hari kirori kanaka cy'ubuzima bwa misi yose busanzwe atari by'Imana hari umuntu yambonyemo yambonye muri show naryohewe natambye na
cyayage muri karaoke parika
voilà hanyuma uyu munsi agaca mbona kuri kamera tindakijijwe ngize gute uyu muntu arashaka kuvuga ati tinawe kandi ejo wari muri ibi rero ntavyuzi kumbure bijya bintu nabivuyemo nahuye n'umukozi w'Imana kanaka mwibarabara arambwira ncya ndizera ncya ndatura ncya ndakizwa nakijijwe urumva rero jewe ndi gishinga ntahe ca mbere hama nkuko warumbajije uti none wewe kubikwerekeye bimeze gute
yes hello difference ihadi imbere yuko kizwa no kukizwa no kwakijwa mu
cha negose
hari difference none wa mabavuga je ntarabihogera mimeze gute
cha negose igituma mu bisanzwe turi hano dutumira abantu kuza guhimbaza Imana kuza kuba mu buzima bwo gushikanira amashimwe Imana nuko hari higihe natwe twigeze kubaho ibyo bihe tutabirimwo ariko uyu munsi turiko turabibamwe turabona ico vyatumariye kuvyo kuri uko warubivuze nka nk'umuntu aba yarakuriye mu gisagara uba warabaye mu muji cyane jewe kweri ibintu vya ruguru ntavyonzi nta n'incuti mfiseyo namye ngaha nyene rero ucusanga hari ukuntu nyene ubuzima bw'amabushushe uyu munsi turakoresha iterme ngo birashushe ngo
ego rero
abantu bamye mu gisagara ubuzima bwamye bushushe kuryoherwa gutembera kugira gute ariko ugasanga ivyo bintu biri hijya kure cyane gose y'Imana rero ucusanga n'ukuri wajanye n'abagenzi mwagiye ahantu mwaryohewe mwagiye kuraba umuziki mwagiye no kubutamba wanashaka mwasohotse mwanyoye mwariye mwaryohewe
mumeze neza
ariko uca wirotruva urumva ntibishaka guhoraho mwahejeje umwanya mwabiteguriye waheze mwatashe umwese yatashe muhiri wiwe ndakubwire gancuti yanje wasubiye mu buzima bwawe nyene ibibazo byawe byaciye bikugarukako nimbi wanyu nyene mufise agakrize nyene ucukabona nyene ukigaruka urayibona nimba hariho umuntu mutavyumvikanye neza aho nyene bica bisuraka kugarukamwo ariko rero biratandukanye cyane n'umunezero wo mu mana ico nyene nico nshaka gushimikirako ndakubwiye ko narabikoze narabibayemwo ariko igihe cyose usokorotse uratandukanye n'abagenzi umwe asubiye mu buzima bwe bwa misi yose uca wumva ko hari iyindi vide uca usubira mu bundi buzima bwa loneliness loneliness ni wisanze wenyene uri wenyene nta wundi muntu muri ko murasangira abo mwasangiye ibyo mwasangiye mwatandukanye ariko ku mana rero reka ndakubwira ukuntu bimeze mana ni nziza cyane
ibintu turiko tubibwira n'umwana yavuka ibujumbura
imana iraryoshye cyane ego hariyo abantu wibibaza ngo abantu bakijijwe n'abantu buzima bwagoye bagiye kurondera
hofuje
bagiye kurondera hofuje
wabatiye banego
mumbabarire hari ijambo ry'icongereza ryaririnjemwo ndakoresha icongereza cyane ariko narishatse kukubwira ati not at all umwongereza avuze ngo not at all abashatse kuvuga ati nta na gato nta na gato agakiza ahubwo n'ubuzima n'ubuzima ahubwo abadakijijwe na twebwe nibo tubona yuko byagoye cyane rero nariko ndavuga nti umaze kwinjira mu mana wa munezero wo kunezererwa ubuzima bw'Imana wo guhimbaza Imana wo kuba mu bihe byo gushimira Imana haleluya ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese ashikanira ikimazi cy'ishimwe abari karampesha icubahiro aho ni muri za buri 50:22 rero urabijamwo nkuko turiko turatumira dufise igikorane cyo mu ndwiza kwa gatanu turiko turatumira hazoba ibihe byiza byo gutazira tuzotamba tuzotamba igitari n'igicagura ngo ino muziki w'Imana canke nuwa hehe igitari kiravuga piano ikavuga imijya itandukanye ikinjira tugatamba kweri tukaryoherwa ariko rero difference nkuko mwarimo yivuze usubiye muhira igikorane cyaheze mwavanye nabo mwari mwajanye abaririmbyi batashe abungere batashe departement zitandukanye zo mushengero zose zatashe yo usubiye muhira rero niho uca wumva ubuzima uca wumva ko umutima wawe hari ikintu wungutse uca wumva ko hari icyakoretse ubuzima buca buguma butemba muri wewe ntabwo ari bya bintu byo gusubira muhira ngo wumve ngo urababaye ngo ahubwo wumva mu mutima wawe hari ikintu cyakoretse hari ikintu wakiriye kandi ukumva ko uri ready
gusubirayo
wumva umengo haratevye ko haza ikindi gikorane wongera usubiremo kuko urumva ko hari ibintu biriko biratemba muri wewe nico gituma rero ndashaka kwibaza kibazo timbe none ibi bintu byo guhimbaza ibintu byo gutazira ni ibintu byo kwiyadukiza byo babitumari iki mwene data ngaha yavuza karorero kabantu babiri dukunda abazwi cyane gose mu ijambo ry'Imana Paulo na Sila bara abantu bari bamerewe nabi muri ico gihe bapfunzwe kandi bapfungiye ubutumwa bwiza ariko bamaze gupfungwa barataziye jewe ndiyumvira cyawibaza wisanze ahantu urugaranywe urapfunzwe wari kuravugira imana wari kurakorera imana urumva umuntu byoca bimworohera cyane kuja ayicaye hajya ahantu sinzi nimba sindapfungwa na rimwe ntabyo nzi sinzi ikintu haba hameze ariko na hantu nyene mwirinde ngira ngo umuntu yoca atangura kubaza imana ati none mana ni binyene
ibinyene vre
cyo bindi bica birangira uko hari abantu bavuga ati birangira ukuntu oya ariko bobo bahisemo ahubwo kubandanya batazira kuba kuko bari bazi ko muri kwa gutazira ubuzima buca babandanya butemba mwene data uko gutazira nyene kwarababohoye kwarababohoye nivyo rero turiko turavuga uca usanga hariho ibyakoretse mu buzima bwawe hariho ibyo wabohotse ko hariho intambuko wateye hariho ahantu hakunaniye gushika ukisanga wahashitse ni bya bindi navuga ati mugakiza nta formule urashaka kuvuga ati jewe narakijijwe mugambere yuko nkizwa naranyoye agacupa je ntanzoga nanyoye naho ntari bwakizwe ntanzoga nanyoye ariko hariho usanga umuntu aba yarazinyoye urumva je pete televizyonyorohera kuvuga ati ntanzoga nywa kuko ntazinyoye nyene urumva nta kuziheba byarimwo ariko uravuga uti narakijijwe mugabo karansa ko kantu ko ndagaheba urashobora kuvuga ati naraniganye navyo narafasha amasengesho ndisonzesha naragiye ku misozi ndasenga mugabo mvuye yakanyota kakagaruka kandi nkagakubita kweri ariko mwene data urashobora kuza mu gikorane ugatazira ugahimbaza imana byo gutangaza cyane ukuntu wosubira muhira ugasubira mu buzima bwawe bwa misi yose ugasanga nta nyota ukigira
Amen.
Ugasanga ya nyota yaragiye. Canke ingeso kanaka, canke kindi kintu cyose kanaka. Nta formule. Izere wature ukizwe. Wewe wenyene ucigigishinga nahe cyambere. Kuko ni wewe wabyiboneye ko tivyambaye ko nakijijwe. Hanyuma ube muri ubwo buzima rero bwo kwegera Imana. Uzosanga hari ibintu byagiye biratakara. Hari ibyagiye birakuvako. Hari inzira wagiye zagiye, hari ibintu byagiye birizana ku buzima bwawe utazi ngene byagenze. Ariko hanini uzosanga byaravuye muri ya migenderanire yawe ugenda uragiranira Imana na cyane cyane harimo guhimbaza no gutazira Imana.
Murakoze cyane kabisa. Ikibazo gisenye cyane ma Claude. Mwavuze ko muzotamba, muzohimbaza kandi mugabo nizere ko n'abantu bari mu ibohero no munsi kuko dafise bwingene bazosohoka mwabateguriye kame mu buryo bwingene bazobiraba cyase mbwiye umuntu ari hanze ngo azashari inda birabira ya direct oya we ntuzo uri mu gasho ntuzo bufunzwe utegeze gushaka kuri tanga uzo ariko birabera hari umuntu avuga rero sasa agendera kwa kinga aramugaye ntafise ukungene wewe ntabona ningene yona hashika mwaka avuga ati kubwo kwizera baranyonga tundashikaye none mwumva wemo mwizeje ko hari hacari byizigire kuri abo bantu
urakoze cyane nana
kuko twumvise ko gutamba
ego urakoze cyane ku kibazo ushe kumbaza vyukuri ibi bintu uhoraho yashizeho novuga ko niki gihe nyene byari bikenewe nyene kuko hari ibihe twabayeho duhimbaza umuntu akava mu ahavuye akaza akumva umengo n'umwanya agiye guheza hari n'ababyitiranya duha twumva umuntu kumva hari ati hari hantu muri ko muratamba ati bujya ni nka karaoke ati numva nyene kubera iki ugutahura kubera abantu bigeze baronka umuco kuri ibi bintu bifatanye no guhimbaza rero mbajya ati mbega nk'abantu bo baba boshwe
abantu baba boshwe bamugaye
mwarashizeho nk'abantu bari mu gasho mwashize uburyo kanaka ego twagiye tugire ko ngaha nyene tubwira abantu bose bari kuradukurikirana bazo je turafise shano y'ishengero
ibabwire nta kibazo
ego bashaka kwandika mu ntuze pastor Edmond Nkengurutse bazosanga ko ibizo biriko biraba ni shano y'ishengero kandi ndizera ko abazo bari kure bazoshaka gufashwa ikindi nagira ntanga umuco cempeza uravye za buri 30 ku murongo wa 4 haravuga ngo muririmbire uhoraho ishimwe ngo yemwe bakunzi biwe ngo mushimize na giwe gera tuca twumva yuko ibifatanye uguhimbaza ntibikiri ibintu Imana idusaba ahubwo je ndavyumva nk'itegeko kuko Imana irikiravuga ngo abakunzi biwe bose babwirizwa guhimbaza Imana rero ahubwo utabikoze uri umukunzi w'Imana numva yuko woba wamaze gukora ikosa kwihana rero
urumva nitegeko z'ubusabe
ntibikiri itegeko dufatiye mu ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rivuga umuntu wese yavutse ubwa kabiri nk'uko twabihereye mu ntango ni ukuvuga ngo abwirizwa kubaho ubuzima bwo guhimbaza Imana twavuze ku ishengo ryitwa Eglise Amazing Miracle Church hari abo badatahura icyo cyongereza ngo ibintu biri mu cyongereza bakumva ngo ni ishengo ry'amongereza Imana mu gutanga iyerekwa yari tanze uko nyene bifatanye ku mwongere ariko mu kirundi ni nkaho twagerageza kubasigura tukababwira duti ni shengero ry'ibitangaza bitangaje bisigura ngo ushitse muri ico kibanza vyukuri uzoze witeze igitangaza cawe bice mu guhimbaza murakoze
akabazo kanyu ndakubaze madam hariho abantu caturangiza vroma hariho abantu kuko urano no musi bintu byose bikorwa ku mbuga ngurukana bumenye hari abantu batintege abandi kabwiye ati yewane ivyo byo bitangaza mwe mwiteze abantu nimubure gukora nimubure kwivuza nimubure kugira ibi nibi mwebwe nk'abantu bumva ishengero ry'ibitangaza bisome bitangaza sepa mugabo umwe wese aravyumva ko ari igitangaza uko biri kose mwebwe murizera ko umuntu azoza agwaye ingwaye tukira zokira murizera ko umuntu azoza yaraburaniwe ashobora kuronka ikintu atari uko yakoze kuko ariho n'abakora bakabura kandi bakoze murizera ko mashobora kuza afise ingwaye idakira akava ngaho ikize kubwa ibitangaza nyirima ishobora gukoramo ico kibanza sorry gato hari abantu bacika intege n'ibintu basoma ko ibitangaza tabihari bova inyuma y'abantu babizeza ibitangaza yes
ego murakoze cyane nkuko ishengero ryacu ryitwa turizera ibitangaza cyane gose kuko turabantu bari ku buzima bwa Kristo tuko turakurikira ubuzima bwa Kristo Yesu kandi Kristo Yesu wenyine ubuzima bwiwe bwari ibitangaza uburyo yavutse yavutse mu buryo bw'ibitangaza nivyo yakora yarakora ibitangaza cyane mu bitangaza bimwe na bimwe rero yakora hari igihe yagirira umuntu igitangaza akamukiza cyangwa akamugirira ukundi kuntu mugabo agacamubwira ati bikubere nk'uko uvyizeye rero muri make aho nyene ngihagaza aho nyene hari abantu bazoza bagakira mugabo ko gukira kwabo kuzoba kumatanye cyane gose nico bizeye ni naco gituma twosaba abantu kuza bafise ikintu biteze ntuze uvuga ati no gutazira no gutamba no guhimbaza nivyo
canke kuraba
canke kuraba ariko gira ico witeze gira ikintu witeze uyu munsi kubera ko narinje hano muri kino kiganiro ari cyo nari niteze nari niteze ko iyo bica hose baraza kumbaza ikibazo kimwe canke bibiri rero muri ico gihe nabanze ko ndibwishure rero muri ico gikorane cacu turabatumiye kaze cyane ariko urazana umutima wo kugira ico witeze ni wizera bizokugendera nkuko wabyizeye hama nagomba kugira ko nsubira ndabibutsa eglise yacu yitwa Amazing Miracles Church iri mu Kabondo ni hepfo ya Ecole Belge ushitse kuri Ecole Belge uramanuka gatonyi hariho udupave twinjira mu Kabondo mu makartier agapave kambere uragaheba akakabiri ukakaheba akagatatu ucukata agoshe imbere gatonya utambutse nk'imetero nka 30 ucubona icapa cha Amazing Miracles Church igikorane cyatunganijwe na Sound of Miracles iyo ni worship team yacu ni ekipe yacu y'abaririmbyi bafatanije n'umukozi w'Imana w'umuririmbyi azwi cyane yitwa Dorothe Wendo ikorane cyacu kizotangura saa 11 ku kadomo isaha 11 zo ku mugoroba ni tariki 27 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene turimo ni kuwa gatanu uza turakurindiranye igishika cyinshi kaze cyane gose kumbure mwene data hano araza gutanga kanimero kiwe ku muntu vyogora agatakara cyangwa akeneye ubufasha bwari bwo bwose turahari kugira ngo tubibashikirize mwarahezagiwe
murakoze cyane twagira muduhe inimero yanyu mwongere mubwira akajambo kanyu abakunzi bacu
murakoze cyane ica mbere nagira shimire mwebwe mwaduhaye kano karyo vyukuri tuyita nka faveur n'ubuntu Imana yatugiriye kugira ngo dushe kwakigwa muri kino kibanza twizera ko hariho umutima w'Imana uri muri mwebwe. Rero turabashimiye cyane. Imana ikomeze kwagura ibikorwa byanyu.
Amen.
Kandi twizera ko hariho ubuntu buzogaragara muri kino gikorwa. Ikindi turashimiye cyane abantu bari kwaratwumviriza. Kandi twizera ko ibyo twari ko turavuga, turizera ko habayeho impemo yo gutahura cyaka umuntu ari we wese yari katwumviriza. Rero nk'uko mugenzanje ari karabivuga, singiye gusubiramwo, ariko twumva yuko vyukuri wa muntu wese ari kuratwumviriza canke wa muntu wese uzokurikirana kino kiganiro iki gikorane kitaraba, vyukuri shiraho indahiro, shiraho ahantu mu bikorwa vyawe vya misi yose, uwo munsi ushireho umwanya
atashaje ukora ku mugoroba bazaba bavuye kubuza,
mushireho umwanya muzohabe byukuri ikintu cyose coza kikubuza kuba muri uwo mwanya byukuri uzugerageze kukigwanya, kuko ndazi yuko inyuma yaho hari intahe nutwumiza ibitangaza nutwumiza bizogaragara ku buzima bwawe. Byukuri bituriko turababwira n'ubuzima turiko turabaho, turiko tuvuga ibintu tumaze gukora korako tumaze kubona bamwe twahashitse tutabona iyo bijya niyo biva, ariko tumaze kuhashika kubwo kwizera ibi ivy'umwami ari karakora byo ku buzima bwacu bwarahindutse. Hari akantu yahereye kavuga ati ushobora kumbona ejo warunze ukundi kuntu, ariko uyu munsi ukagumbonera muri kahise byo kwitwaga tubabwire yuko umuntu yoguma kubona uko umuntu yoba yakwihenze ko cyane, kuko ubuzima rushobora guhinduka guhera isaha nyene. Rero tubahaye ikaze na karibu vyukuri twizera ko Imana izokora ibirengeye cyane ivyaya amajambo twoba tubashikirije.
Amen.
Bababwiye ko ari mu Kabondo. Uko iyi orientation bababwiye ni nyene, ariko nagira ngire ko ndabaha kumbure ku bantu vyogora, ndabahe nimero yanje kugira ngo vyukuri bazoshobore kundondera, nzobafasha kandi nzobafasha kwashika pe. Nimero ni ndayivuga inshuro zibiri kugira ngo kumbure umuntu ashobore kuyumviriza. Reka mbere ndabahe ni yoroshe ya WhatsApp. Ni 71 476 224. Iyo urashobora kuntora kuri appel isanzwe, ukantora kandi no kuri WhatsApp. Akazina ni ka kandi ni niyo mungere Jean Claude. Hariho kumbura abo batumva ikirundi kandi abivuge no mu rundi rurimi 71 476 274. Vyukuri nagira shireho umurongo mvuge nti wa muntu we nukuri numva mu mutima mpemu yari karangobera kugutumira cyane. Vyukuri karibu cyane, karibu cyane. Ndazi yuko inyuma yaho nibatsuko muzokayongera kuduha kandi kajyo, turafise igikorane cyagutse kizwa gifatanye ni kumbure abantu bazo kwakira ibitangaza muri kino gikorane cuguhimbaza. Nukuri ndizera ko nabo bazoshwa kuhaba. Icyo nibaza ko muzoduhundi mwanya ukuza kubisigura. Vyukuri turabakunda cyane, turakunda abantu bose bari kwaradukurikirana kuri kamera. Vyukuri umwami Imana abagirire neza.
Amen. Abakunzi rero baya Gatect TV je genda bibwire murabona ko abantu ari beza bari smart. Umuntu akirijwe ntaca aba kujya mwibaza abari smart kumwe nyene byahora. Hahinduka kugisingeso nibikorwa ibisigaye murabona ko basa neza. Karibu cyane rero naje muzosha musanga abantu bamambwira ngo mushaka kumbona. Muzosha musanga yo mu gikorane, Yesu abahezagire. Ciao ciao.